Hioi no, hei te pōnei ka tū ngā tohu waiata Māori ki roto o here taunga, ko tētahi o te hunga e whakamānawa te ana ko tihi puanaki o Ngāti Hine. He pō i roto i te ao kapa haka me te ao waiata Māori, no reira me whakawhiti atu tātou i nai nei ki tō mātou tari i te matau a Māui, kei reira a tihi e tatari mai ana, tēnā koe tihi.
Tēnā koe, Scotty, tēnā koutou.
Tuatahi, ngā mihi nui ki a koe i tō tohu hei te pō nei, he pehe o whakaaro ki te tohu nei?
Hoi anō, e tūmeke tēnei ohorere i te tono tanga mai, te tanga mai o te tono, i runga i taku mōhio e he nui atu, he maha te tangata, he maha te Māori e āwhinana i roto i ngā te ao, ngā tikanga te reo, wera mea katoa da reira, me te mea no hoki, he wero i āhau, he whakamaumahara i āhau, waua tāngata, nā rātau awi poi, ā, mai rāno. Nā reira ki au, he te mea pai moku, ko te hokinga mahara ki a rātau mā, ki a hōhua mā, ki a wai mā, i poi, nā rātau au i poi. Nā reira, e hara nāku ake te honore, hoi anō, i pōhe he au, ko pauhare te puna kau mātua. Hui anō.
He mā koe ki atu ki a koe e tihi e tino tika ana ki a whakawhiwhia koe ki tēnei tohu. Koe rā tāku whakatau i tēnei wāna ingari. Kua roa koe e tito waiata ana, kua roa koe e whakahaere kapa haka ana. He ha ngā uauatanga o te rāmahi?
Ki pai ngā uauatanga. Hono ko te mea nui i tohua mai, i tohu tohungia kia au. E, kia u tonu. He mahi kei kona he mahi, mahi a te mahi. Ka mahi te tangata, mahi te me ki te taiohitanga, i runga i tō hiahia, tō āro nui ki te kaupapa, te kaupapa haka, te kaupapa Māori, ka ū koe, ko rātau mahi kōro whakamanawa i āu. E, kia kaha haere tonu te kaupapa ahakoa, iti ahakoa rahi, nā ko pake ke haere, kei kona tonu e te tikanga, te wawatai peke haere.
Tihi, he pehe o whakaaro e pāna ki te pō tohu waiata Māori nei. He kaupapa pai tēnei, he whakanui ia tātou?
Kia hau tino mīharo au, he kaupapa kia au, he kaupapa whakahirahira. Kāore a tamai utu i āhau, ko taku nōku anō tēnā. I runga i taku taimai ki konei mai i te tīmatatanga o te kaupapa nei. He wāhi e tae tātou te whakanui, whakamana, whakakoakoa, whakaharihari, whakaako i a tātou i roto i ngā āhuatanga o te tū, o te nohotahi o ngā tāngata, waiata ngā tāngata, ke roto i te ao whakangahau, i roto i ngā āhuatanga ka kite ka mea rangatahi, ka haere mai rātou, ka kei kona ngā tohu ngā pere tēnei wā, ko mea ko te volcanics, kei kona rātou hei tauira, he pai katoa ki au, he pai katoa ngā mahi, me te whai whakaaro nui hano hoki o Otama, mō ana moemoea koe e whakatinanangia nei eia mō te kaupapa nei. Me kia au me rapu huarahi tonu tātou e Scotty hei whakanui a tātou, hei whakamana i a tātou i runga i o tātou ake whakaaro, i runga i o tātou ake whakahaere.
Tihi kia hoki no ake au ki tāku whakatau o mua tata ake nei e tino tika ana kia whakawhiwhia koe ki tēnei tohu. No reira, ngā mihi nui ki a koe, kia ora rā.
Ahoe no, kia ora tātou koutou e Scotty.
O tira e tiwi tihi puanaki tērā e whakamānawa hi ana, hei te pō nei i roto i te pō tohu waiata Māori.